Sekhohlo wathi ke uYesu
bawo baqalele kuba bayazi into abayenzayo
igama
lengosi
Amen.
lo umhlaba ngumhlaba onqeqe.
Yes.
And ufuna uhloniphwe. Ilizwi lokuqala. Bawo batolele kuba abayazi into abayenzayo. Okokuqala apha uYesu kwiveki ephelileyo ebengene eJerusalem. Aba bantu bebesithi hosana enyangweni. Makabongwe luzayo. Namhlanje bajike kuye bazintshaba. Kodwa umhlathe ndifuna uba sihambe nawo. Kula mhlathi uthi injongo kaYesu yayikukutolalanisa umntu kunye noThixo. Xa esithi bawo uthetha intlonipho kuyise which is onguye yena khesithu. Because once uthi Trinity sisibusikanyana sikayise sikamoya engcwele uyahlonipha xa ithi bawo bantolele. That is what we call Abba. Apho uYesu uzisa uxolelaniso phakathi komntu kunye noThixo. Ithi loo nto bazalwane injongo kaYesu yayikukuba ihlabathi eli lixolelwe ngaye. Yiyona ngathi umbhali kwincwadi kaYohane ngesahluko sesithathu ngevesi yeshumi nesithandathu kuba wenjanje uThixo ukulithetha kwakhe ihlabathi ude wenqam unyana wakhe ekuphela kwakhe emzeleyo ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye nathi lityhabalale. Haleluya. Ba ubaxelele kuba abayazi into abayenzayo. Haleluya. UYesu bazalwane kuyabonakala okokuba unqamlezo lo awukhange umenze oba bangabi nenkolo. Kuba bawubhishophi ndiyawuhlonipha unqamlezo kuba khange ube lula ngoku awuthathayo. Umjongo unqamlezo xa uphakanyiswa ngumntu ofintlungu. Haleluya. Umjongo unqamlezo ngumntu abuleleka ngehlabathi ngangabe nesiphoso uYesu kodwa uthanda unqamlezo nzima.
Haleluya.
But injongo yakhe yayinye yayikuba ihlabathi lixolelwe ngaye. Haleluya. Mina ngathi umphali lawa ngunyala wamayintyata mveni. Haleluya. Bobantwalale kuba bayazi into bayenzayo. Macongregational kuleka 2021 make siphume siphethe into namhlanje. Haleluya. Thank you so much. Bawona phela bawaxele. Manga sika sithi kwazi bese naso. Lawa bangazi phela ngamlazwe. Kwani lizwi lokuqala. Sishiya. Ukwenza lokho. Umzwa se Congregational ube lula. Yawenzi manje sikwayile.
Amen.
Sikwayile.
Yalo usuka Brazilian.
Yes.
Haleluya. Kanti kanti. Tsaya umfo. Ba! Bathola la kuba. Abayazi into yenza.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Izolo. Alaka bazalwane. Kabe sihlalapha. Elikazi. Alisithengela manje. Sifuna ukukhona. Lisithengela ukukhona ngefuna. Kodwa yona nje ibalekile. Hey kuba sihlawulelwe kwizono
zethu.
Yes.
Inhlawulelo.
Yes.
Inhlawulelo. Yeah. Athi umpostile mnye umlawumi phakathi.
Amen.
Amen.
Inkosi Yesu.
Amen.
Haleluya. Bawo bakalale. Kuba bayazi into bayenza. Usenjongweni uYesu. Bathi nzondelelo yakhe. Bomthuli bakhathi. Hey kuba namhlanje. See, pay the fee. God don't pay anyone, man. What do you do? Who has a pretty way? And you don't wait. But what's that? Come on, my ass, you enter. But some men don't permission. You didn't say it, and I'm a better than my mother. But my ass, oh my God, this is that. So I'm better. Don't want to watch what my ass. Oh, my injury, my ass. I ain't going to be so. Why not you alone get a stop and a pizza? It's Paul. A pizza in the way.
Amen.
But you're so. We know that you're a good girl. That's your mother. That's a good girl. One of my mother and mother. When they let me serve in the stairway. Hallelujah.
Amen.
My funny dad give me seven. I'm chapter six. My mother. Go by my ass in the way. My son, I'm a crochet. Hallelujah.
Oh,
usisindise. Wabendula ke omnye wamkhalimela esithi, awuboyiki na wena uThixo.
Inene.
Wakheka ugwetywa nje. Thina ke obunene sigwetywa ngokulungisa kuba samkela okufanele esakwenzayo. Kodwa yena lo akenzanga nto ingendawo. Wathi kuYesu, uze undikhumbule osi xa uthe weza usebumkani bakho. UYesu wathi kuye,
inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eparadesi. Ndifihle mabaya.
Yeah. Mangabonge uThixo. Mandibuso Bishop Yenkonzo. Ba unobhala. Umama Bishop. Otata bonke umongame mfundisi bonke igama leNkosi. Amen. Bonke umama beshanto fami igama leNkosi.
Amen.
Dibuse lonke ibandla kaThixo. Ngegama leNkosi uKristu. Amen.
Amen.
Sivile ke ukuba phezu kwale ntaba konakele ngokuba kwenzeka into zange yenzeka. By the way, kudala abantu bethonywa kule ntaba, kodwa namhlanje kwenzeka into zange yenzeka. Ngoba esi isenzo sanamhlanje asikho ngokubaniswa komntu.